kemakapuaena, he kanilehua, ko ena ena, hua mohala, iloba ia, ia lo, he pua me iwa, he kule poina, a kapalili me ka kolo nahe kuku enna enna puha mohala I loko iau I alo e kua me iwa e kule puina ome a kaka ka
Iba.